mamre ni amane ye de edi
okay
me me gana ha sisi a osofo a okano kre na me okame top asofo ho one okano kre pa e ye Reverend Obofour gospel musician na sisi a me pen asem pa okano kre e ye Broda Sammy secular artist a okano kre pa me pen asem pa ye Shatta Wale me pa cho wutie me
ti o pa
na no na me koye interview bi o baby ene yebusa me Reverend Obofour ho asɛ na me ka kire sɛ Reverend Obofour baby ode nya me som ne kɔ no yeah me penasem pa this time na mo mo ode me ka ɛsɛ ɔyɛ no ɔyɛ de otua me sika ɛde ɛma me ena virgin blogger kura afra me busa me sɛ ɛyɛ no kura sɛ Obofour ode me ka na me ka kire sɛ han o me ne na yɛ adwuma pɛn ɛmo ode me ka wa ma me de me manager aba sɛ wo betua wa anyɛ de wo ntua
na ye me pɛ sɛ ye nkɔ hunhun mu nsɛm
mhm
Says this, yeah, with you, my friends, with you, said, okay, no, remember.